baratomboye ari ikoze z'ikiriza z'abanyonoye Burundi hanyuma twayagarura none yatubereye umushinge w'ugutaka Umuliyalidi muramwe twagarura kandi n'ubundi twahejeje abanze nk'abanyonoye tuguma tugarutse twahejeje kuko ni mu mvugo ruhombo raba izubatswe n'Umuliyalidi byajyanye mu mufuko w'abantu badashika na batanu ntari gutunga ni muri rale mubone icyo ari cyo kwibitunganya igihugu niho muca mubibona uruhombo tugira iyi ni inkebutso ntajya abazosubira kubikora kuko barabona ko babahombeje abenegihugu nubwo rero nababwira yuko inzego z'igihugu ntizicaye igihugu nticicaye tuzoruka ari uko ikibuga giheze ariko turavuze icyifuzo kwata Burundi cyane cyane aba bari mu gisagara cya Bujumbura iyo ahana gushyira ukuboko kwiwe twese dushyira ukuboko tuze tuyage umugani reka mbere ntabure gukegurukira ubukerebutsi bariko barakorana abo bagira inyubako dushimire komite igejwe iyi nyubako n'abayenjeniyeri n'abubatsi bose n'abayobozi b'abanyagisagara tubashimiye kuko tukivuga amezi umunani ntabwo nabonye kuko kuba twagikoresho amezi atatu baba batwishikirije ikiboko